maendi koreka waduogo nikech ne wakao break mo matin, lakini don koro waduogo gi good news kendo waduogo gi programs manyien mopogore opogore mabuga keloni kinde ka kinde kod updates matimore kamora mora seche magitimore gi kuonde magitimore. Kaka wuono wan kaendi gi program mar mane ok ing'eyo. Janeno maro mar Rembwa TV, kapok adhi mabor ahinya, daher mar mondo mi arwaki ni karibu social media marwa kata platform mar Rembwa TV kamora mora. Inyalo follow Facebook, inyalo follow TikTok, kata inyalo subscribe e YouTube channel marwa. Kata kamano, koponi ang'ado long story short, wan ka kod wendo diocheng' ma kawuono. Ang ne wang'e ni to wendo ni ang'o ma ok wang'e kuome e chenro mar mane ok ing'eyo. Samoro inyalo bedo ni ng'eye ga, isebedo kinene koni koda kocha, lakini samoro nitiere gik moko ma pok ing'eyo kuome ma kawuono ni wadwaro mar mondo mi wago kode mbaka mondo mi wang'e. Karibu sana.
Yeah,
I'm better.
I'm all, I'm tea all
there. Nyingi chata kia, kuru angi chakru mwena ginyingi tinyiswa.
Okuru, okay. Yani lunga na loo chijipanoran. Ana lunga na loo chijipanoran dhok lunda mpata nyambudo. Mane nyingi majionge, machielo watu wawere gala.
Okay, aloo chijipanoran, ma dhok lumbuta kia ngote morenade.
Dhok liunda. Dhok liunda do nge luo buwana, ukija luo.
Nyakwaro.
Okinyakwaro. Dokleunda okinyakwaro.
In dokleunda ngao.
Ambata nyambudo. Inge dokleunda.
Dakitigi wanyimale anyakwaro.
Dongo kanyakwaro. An dokleunda.
Okay.
Dokleunda pogorege nyakwaro.
Awinji.
Yes.
Koro nyiswa ni aloji panoran en ngao. Kata ni aloji panoran. Moko mkwa kiponu wachako makikara aloji panoran kanyo. Aloji panoran nyisa ngo. Ma nying mane dokleunda kuwa. Jeduwe manumi koso. Njenga ni niago kama chalo nadi.
Kwa angi njenga de, kwa adua ninge na achaki ni gimana. Antire ga, sa, aluoch, jipanora. Nuka ngeni mane mipenge. Kwa sa, akel nonro magi
tenge. Njisa njenga chiel.
Njisa ilunga, sa aluoch jipanora.
Kuro njisa miya njengu full.
Dong maigin. Idua mane, mamane midua ni monda achaki ni.
Gite, chaka chaka ni sa, ene ngawa kama.
Sa, njengu mara sa, kaka no biro.
Yes.
Nying mar sa luoch ji panoran. Koro kachako gi sa. Sa no biro kaluwore gi tije matimo gi gik masebedo katimo. Industry kod oko mar industry. Koro sa no biro nikech an awuon atweng'o. An a super designer. Ilungo ni dress making and tailoring designer. Matine mano ng'at ma inyalo miye material, ogoro lao, kose goro, otimo design, to bedo kode machine otuwango.
Otuwango, okini ndiko ngato? Ituwango kini?
Ano uon. Saji panoran, sani bende, ematimo, gimilungo ni seche moka keni usende neka seche moka mielga. Kuro, mano ni kanyo.
Miel mo kanyo ntire.
Magugik moka dik.
Mo kenya miele mbele kumajingenyo.
Almara imile mile ndi. Maugik mokadik dong. Aya kendo this guy otimo gimiluongo ni MC. Ana MC kamora mora. Ubede liel.
Master of ceremony.
Ubede arus. Ubede any kata ubede mana baby shower kata ango kata housewarming. Mano bene nikanyo. Mano wan gigik mokadik.
Mago kodi sinyi zagi mukadek.
Angwen.
Angwen.
Mga angwen.
Aha.
Donge. Aya. Jama ndi bende were.
Artist.
Eh. Artist. Iwi jama ndalo mokone anyaka gebandu bwana ringe manotama.
Anga notama?
Ring.
Okay.
Kwa mago gigi moka beach. So as in gigi kanda ubedo combine together ton. There's a time mana tuwango ne ngato lao. Kuro pe njagi kimati and all that, but kaka na tuwango ne lao. Eno manumia ni mmanisa. Kuro na tuwango leo ni magi nana magi sa jonjo. Jonjo leo ni magi jonjo ki. Niyo doka en suit maroma wachni raj. Kuro na design gi sana. koro mane kama ne nyinga mar sana ke mano nyingro no miya managi a client
client
yes mm-hmm. koro mane kaka nyingno no biro
mano wano koro no wanesa jipanoran
aluoch ne wantiere
wane aluoch
wabire aluoch mm-hmm. aluoch ne wantiere set ne wa act kod pengle pengle ogina koko madanje perimeter mm-hmm. kod an mm-hmm. ne wane set mm-hmm. tuntiere play mano watimo mm-hmm. manyaka ne binyuom nyaminwa
mm-hmm.
koro sama binyuom nyaminu nyaki chungi ni team introduction mm-hmm. nyaki iwach ni an ngane ngane mm-hmm. mangane ngane mawuod dala ni mm-hmm. minyuomo ni anyami
mm-hmm.
koro yudo kan gi nying ma adi
achia
ni ji panoran tingi ni kichung nyaki wach ni
nyinga nyaki
Moriso Uma
hero nyaki chagi kamoro
kata mana TV udongi ulionye kilungo ni rembwa
TV
mm. gina reyo
yes
so naonge genyinga chiel
mm.
kuro nga mano mia nying mara luoch eno gina koko
mhm
MC ogina koko mano mia nying mar aluoch
mhm
ubona in luongre luonga na luoch kuro medgi mudong no jipanoran kuro luongre na luoch jipanoran koro nying mara luoch kama ne kaka nobiro
Eset instantly mana sama no
chako act
mm-hmm.
aya aluoch mm-hmm. nene jipanoran koro dong koro wase
koro aye
wadonge jipanoran
ayo,
koro jipanoran tan mano gima yudora go the life mara all along na natimo gik makingi elungielo inano gik mina natimo sanege
mm. nitimo gik ejuok nido
winji inano gik matimo sanege as in gin gik ma ayude life mara
yes
to all along gin gik asebedo katimo
mm-hmm.
koro kata mana jok mara nobed koda machiegni
mm.
At the end of the day ano kanyal change Ibinja,
mm-hmm.
okanyal change, wikato okanyal isa ni buwana kuro miel no kuro verigo buwana pare. Anabiru miel nyakati. Gimanya logo la miel, ni kura kukone.
Okanyal.
Okanyal. Ayo, kuro, gwengwa, natimuga gige mago vituko, genikech gingik manayo de life mara. So, ndalo manatimu gige, to ntie kaka jogweng to nanene ona
maiga different way. Michako wiga mane
ha
ichako gini imaliengo iliengo lo gichako
nyaka nanyola an mago ayudo rago
yes
mhm
ah
moka nyalo wach ni en gima chako nyoro ama the ntie time ana yudo yes. kagi go ntie engima na
mhm
koro ndalo mana di school kapo daja primary chen ko chapane macha was around gimoro 19 kujo, nikia 90 what?
90 gimoro kaje.
Yeah. Koro.
Yes.
Nye nadhiga nyaka kamoro ni luongo no lambwe. Nye ni andala we na diere.
Mm-hmm.
So nadhiga nyaka ulambwe.
Mm-hmm.
Tadhi omo nyaka, nye ni kalabugo nene weka punda kocha serious.
Mm-hmm.
Koro nadhiga taka o skeleton, magango, magubi punda.
Yeah.
Adu ga miel godo ne ntiere gimo mi niluongo ga school ramogi traditional
dancing
bas kuna dia omugika tuna walo so godo show so kalore gi gik manatimo okay jogweng and other people nana ni apana nyathine to chal noran inena an kata kaji ne dhi egine e sport na bwana nana dhi ma abaro gwal bwana kaze baragwal tika inge tik jodong
tik ange
tik jodong inge
tik jodong
erango
ma bende akia ni chon ni wundu ko chini ni tika kinyo sero ko
manyo sero ko
nyiri ero
ko
nanya kumo
ko set wo ti wicho ge moni ti di moso
ti di moso ko nya
so ma gik ma mostly rati mo ga chon kuro
yidhi tire ku tik jodong
anarwa ga nyaka girene tie jo joma ne di gocho e school kora luongo geru bwana to siche ganya fe bwana jok mine na deal go ge
njo
madongo mwewa lakini koro pacha ni malo mwewa
yes aha
yedo ka kilo geru to kase ka ogwal ma chuo wange maber gi sindan tatwe gi usi mare tan nalo kama terwa go tiende bwana ka wadwa chunge gol bwana le wane okulowa koro so gigi te gik manatimo ndalo go anyway nomiyo koro ine yudo ka jogweng
mm.
there's a time anya paro ni tiyo mano biro iwuon omonyi biro kwero wuona
mm-hmm.
nyise nena no kuom nyithindi gite
mm.
wene ma nyathini to ran dan ng'e kaka itime nyathino ran so ana won nana ni gik matimogo gina gik masawa but ji ema nena ni maybe ko ran
ji paro ni ran
so kanye kama ne nying mar ji paro ni ran achako luongora ni ji paro ni ran ere gimomiyo ji paro ni ran koro kama ne kaka nying no donjo majo chakachaka ni koro chako luonga ni ji paro ni ran weri gi nyathino bana mano ji paro ga no ran macho ran so kama ne kaka gino no biro makoro ingeni kaka nyathi bene meredongo tune school to mind mari medera kore kana ngade shot koro mondo mi akete ni ji paro ni aran na kete ni ji pano ran
ma podi ni school
mano pora ni school
okay
yeah
koro mane podi ni school ni industry kata mar artist mar all this mise donje kata mise bedo kitimo gi ni donje nade ya yeah, school to koso ni chako kaka koro acting
ndalo school cha wani
totji ngene an gadi ni okachungi kaka ngama act kende
yeah.
kata kaka ngama jawer ngamunge wende ni machon ka
yeah.
nyalo ngeyo ni ma jawer koro magi ni chako timo ka podi ni school koso magi timo bang school
bwanyi sili an comedy nago e school so mane gi mana chako go comedy mago gik mana chako go but thum wer ta chako wer bang comedy
yeah
inano but thum no gi comedy negidiga kama nikech
okay.
anonge kamora mara onge disco matanga mora mora kata mane area wa kata apart from area wa mana wanyalo kosa manyalo kosa mokadhi tana miele wang tai kamiel kamora bebena an tumkana dio kadhi ni maybe nadhi miel gi nyako kata natimo pesa an madhi tadhi duogo gi pesa nikech jaka anga bira yan
Mondemiel
gi dem moro. Eh. Koro samanga miel gi dem no sitel mang na gol ne dem nang ne mamichu.
Kula gi kech
pesa.
Okay.
Yes, koro comedy makora chako donye comedy makora chako act. Apa ne 2009. Yes. 2009 ne makoro wakte gi nani gi pengle.
Koro bas kar pengle kanyo.
Yeah.
Pengle idonjo industry mare karang.
2009.
To pengle nochako chien.
Nochako chien.
Nikech nitiere kamoro na winjo kowacho ni en king, en CEO mar Luo comedy. Mochako comedy mag Luo.
Yes, yes.
Acting mar dho Luo mora mora
kamoro. Yeah, mana dier kabisa.
Iye kode kanyo.
Pengle ma ochako timo act kite. Yes.
Emo kelo ji mang'eny.
Emo koro kelo ji. Makore yudo ka koro ng'ato ka ng'ato dano ogo nini
comedy gi dholuo
ogol comedy amo time ogol CD as in especially ewa wacho nini movies manage act maji act gi dholuo gi penglemo emo kelo gi yes ene mo chako timo gino mokwongo yeah
tipani ere kama ne kotho cha ugo guji momiyo sani koro weche mag pengle kod movies manage timo machon ngech kata king'iyo standard mane timo go comedy chon opogore gi masani in Luo Nation ang'o mano timore momiyo no dhi olal ma kar entertainment ma dhulu no dhi olal kabisa
ji no follow pengle sana ji no follow pengle ma in kiwuok ni itidwa ni tim gik ma pengle timo ng'at mowuok dwa mano tim gima pengle timo makoro ladho dhi orumo so onge ng'at mano biro gi gima nyien
en copyright
ena okote copyright copy paste
copy eh you buy idea mar ng'ama chielo
tiyo
kuma chielo
yes
okay kopo ni opogore gi kar lowono industry kaka chon na itimo CDs
yeah
ibiro ka idhi time tidhi koro kata kopo ni gik sa uso ndonge nitie kaka no dhi uso e chiro gi chalo kama dipo ni ma bende nyalo bedo ni ema miyo bende samoro chiro mar Luo comedy no dodok piny nikech sani uso onge ng'ama nyalo dhi miyo CD manyiewo
okay gima kendo chako miyo dok piny kendo mano mar ariyo ni yudo ka ndalo cha ne ji golo CD to CD ni ema ni uso inano eka ng'ato timango eka ng'ato yud pesa then odhi obiro CD koro wuok yodonjo koro flash koro inyalo kao video cha ikete flash tinene nyake e TV koro CD hizo dhi mola koro piracy ne ng'eny nikech koro yudo ni igolo video ni moro samoro tiyo kata gi over 50,000 ama 100,000 mondo mi shoot gimoro mondo itim mondo iyud go pesa tidhi yudo ni bwana in kaka igole cha onge pesa mora mora midhi yudo onge income miyudo so unless ni wuotho gi CD ni e lweti kuom ji ni bwana ma comedy na bwana ma dhi ne bwana kela matin no bwana dhi ne gin Kore bro ni jok ma osiepe gi miwuotho irgi ma samoro nyalo migi mo. Kata jok miuso negi. Ma CD odhi bolal. Koro ka CD odhi bolal, koro yudo ni flash ni kano osebiro. Koro onge kaka ng'ato nyalo timo gimoro ma at least minyal chulo.
Apenji, kata kopo ni podwa mana kar kanyo. Keria mari mar Aluoji Panoral kaka artist mane wer nikech in ng'ama thoth ji nong'eyi kaka ng'ama jawer. Ang'o mano timore nikech sani ok wawinji duondi e wer?
Donga wer?
Bise gole gimo maliyer sani endi ma minyalo nini ne ji.
Iwinjo?
Eh.
Sana relax.
Relax. Ang'o mo timore gi nini mari mar wer?
Industry mar... okay, industry mar thum. Okoyot. Koki jipanga maber. Iwinja. Anonya wacho ni antum no chamo pesa na bwana. Burumo. Botieka. Inano. Good. But anatimo thum. Anatimo atima thum. Ni en gima ero. But oknatime ni koro ni ndalo cha. Yani noka keto pacha ni koro en gima onego be ni konya. Asana. Inano. Kuyo nadu iba adhi etuwe ngo tagulo pesa koni ta akele thum. So chukwe hilo ni angi 15 people, band members machulo. Agolo pesa etuwe ngo kocha. Akelo ka. Sichi moko wadu wago thum bana. Pesa onge. Samoro luongo audition. Weri sani bwana sani nye joge go thum mafine ba. Wanolo chane wago thum. Tilu ngiti dikwa no chupa.
Hindi kwa nchupa tiende nao?
Don, inyisi ni wa mi club, onge shida, be perform. Koro don, isedhi gijogi. Koro gimatimore ni, kongo mano unuse club no. Imikuwa na nibuwa na jino madho soda, kirita dek, aya kongo mano madhuka, en kirita ngwen. Koro kwa no gimiluongo ni chupa ama peke. Koro don, iseche moko, kuum kongo. Undikini ni kongo ka kongo, en siling apar, ama paga beach. Soda and siling a beach. Iwinja. Kwa ngiyo ni kwana, jiyadimo madho soda, kreta par. Tigo kwano gini kreta chelo tingu chupa di. Kagin chupa miya chel, kigo ki siling a beach, mano biro pesa di.
Mano koreka miya beach.
Eh.
Mano biya rata thing masa mwone luwaru.
Eh, bala nenoma. Nenoma sana. Doko wane yudo ni kaniko. Kionge gi strategy maber, kata kionge gi ground, masamoro yudo ni bana. Nite samoro nyalo moko, matini miyudo no, inge kaka nyalashe ya gijogi, mudogi, ama, ndalo chama na yudo ni bana, nyaka ngato bende makilu yeti yudo ni bana, nyalo gocho ni kata ngati nyise ni Kuna watu kamane wabiro ni oketere. Uro kata lufu kanyo, wange kaka wadogo. Yeah, so thum nao ken gima yota inyese.
Koro manjiso ni competition marathon industry ni kanyo yendo na dinamo. Kawatiyako.
Wanaongi competition. Na natimatima gini ne more.
Natimatima ni
ne more bari. Sawa,
wakakoro wadhi break kanyo endo janeno maro marengwa TV. Wakao break mkwongo. Kakoro, one kind called Aluoji. Jiparo ni oran, lakini nyo ni okoran. Katun kungi osuche. Oken nga mora. Oken nga mora. Oficha mana white. Kuru mana kamano endo kawadhi break maro mkwongo. Kete mane rembwa TV. Mondo wawinja nena chima kukendo bende kum Aluoji. Jiparo ran.
Ni kwara mo gajua kamaro maro untire mai lu na lu jibaro na dukli una bata jamu ma kora wini ma kuri lu ngodi na buat TV ngata ngata mo kenyal wo jire buat TV ma wo gini awas ni kenang
buat TV
Mana kamano endo janeno marembo TV lungani kachucho kachucho ani man kodi ka endi kendo pod wadhi mbele mana bang break again oni se subscribe ya channel marwa kendi se follow YouTube kod se follow ango ay TikTok kod Facebook kamora mora aloji panoran bende yudo kamora mora inyalo follow sama pod wadhi mbele ni tinya nine gik maloji panoran temo gigene morano go inyalo ngiye YouTube ka cha inyalo ngiye TikTok miende nego kwanza ero mielo gi sana ay TikTok kamora mora ma intiere inyalo luwa wa kendi inyalo neno maendi en duond onagi aloch mana kaka nwadhi mbele
yeah.
Wacho ni music ni chako gi kamoro tidugi tiene kamoro nikech en expensive
but then en expensive koda okor kuom jomoko anawacho kor ka kora yes
en expensive
yes nikech so, maybe bro luore gi jok mane uteni kata jok mitiyogo yes
to kore comedy ka acting
Dongi gitana dhi go mbele te don kata sani bro yudo an gi thum an atimo man aketo man e YouTube yeah comedies mag antie YouTube
in gi thum sani migolo
bana gi go ngeny babu
atimo gi ngod mundi go winjo thum mora chia
e matimo kama ka parody
oh ego parody mano is a comedy form
in a comedy form but yeah. Anathum
oh
so anything to do with comedy gi thumbe go gi ntire nini te
Okay, platform masani gi machon. Ere mineno ka chudo maber ni sani we sell our product internet. Magata ko poni wawuoyo about fashion designing mite mo mar twengo. Inyalo uso gi mana through online, don't. Design masani en digital mogo marketing strategy mar marketing masani gi machon. Inene nade? Ni masani uso moloyo machon koso machon ne ber molo masani.
Ndio ngene gini to sane o diverse sane nyako usra usama ber nikech kaluwore gi kuma piny owuok kaka piny dhi mana kaka in owuon kane in 13 years gik mani paro pogore gi ni paro sani
lakini mana gi karo yani nitire jok moko machon ne act aluwach mabende ni unugo moka nyalungo nyingi ni un kod gi industry mar acting to kaka ne waduga duga ma wakelo digital no biro bet ma wach CD ka obi rumo ma
ekata mani
kaka gimi
stretch
kaka gimi stretch gimi
bing niya
ako matimore
ne oko gilokore change no biro to oko gilokore gi change koro giwe change okalo koro owegi ingeni samura mura magi moro manyien biro imbe tem matek mundo at least itimango ibede iye ineno mana yoke nyaloyo kaka kakuro wawonde ni jatedo Ibu yodo ni buwana ngato ngangyani en gimo tedo godo chiemo en mananyanya gi kitungu kenya.
Yes.
But it is a makolo gik moko biro monyo andore mako igu nyo ni hawa ho nitie pilipili hari ya nitiere kachumbari nitiere wiko kiubisa kuno. Kwa yodo ni buwana nyaka kora ango omedi. Omedi ndadu kora uwok from yanya cha otimango. But kopo ni beda beda ni inkori isiko kanya. Kora okidhi bedo gelada ni kechi. Idhi yodo kakuro. Jok matimo gini ting mekore okang mamalo makoro ewi koro chuno nyaka imbi donji kodgi
aloj gisani dak kanyo
idak Nairobi
idak Nairobi ang'o motimore momiyo kidak dala ang'o mamono wabeta beta dala
aha gima mono wabedo dala to onge en mana niya watewa wuok wadhi manyo mana kaka in bende kama intie ni ok dala u do kama ike gari okdale ibiro manyo ka but debe nikore yao studio nini rembo nikore tere dala u idhi kete simba ni kacha ipane jinyo biro
alo gima chanda about dala nijia county mani Homabay
yes
nijia Homabay county penjo na chia lene ipane gik mwatimo ma yudo ka anajia Kisumu county mwagane Kisumu Gima chanda chile ni sama wachako, wachako kwa gikamoro. To jikose gikamoro tu karakaro. Koro, unikubeni, natuwacho ni koro wa Ager Karwa. Ager County wa. Ager Dala wa.
Yes.
Gimiti muna Nairobi chado, unyo lote miuma bei.
Mano is true.
Tanguma mwini timi, yati magi withino mabei. Katoka
kidaka dala. Sama ni chake kanyi.
Ha?
Sama ni chake.
Ni chake gidala
kanyi. Gidala. Tukare Kizungu mwacho ni charity begins at home ni ino kingeyo. Then after that ineno ipani ya koro wach nini chako gini okay in koro wapenje penje marembo TV don at the end of the day sani interviews mitimo mostly gini mag joluo idwa ni kanye midwele nyaka chenye tho makoro rembo TV ni anaye nani koro en kanye ungeo diyo cheng mibro gombo ni abwana cheng moro kata Trump moro bie kabwana koro gini koro sebedo maduonga mba atimna interview
Rembo TV nye madong Rembo TV ha. Lakini Trump hati muna hati mwa interview Ngeji kata sani hati mwa updates kata Facebook Mana matimore oko
Kuro winji
Talo oko gigithu luo Mondo onagi mapinga bendo winji
Matiake duwarojo maoko be mondo winji gini Mane gima temo nyisini ya Mondo mingato uwog dala Samoro nguware mano timo dala cha Nyalo miye 100 bob per day samo time dala kuwuok wacho no biro kata Nairobi ama biro Kisumu ubiro bedo gi customers mang'eny samoro koro onyalo bedo ni oyudo kata mana at least 500 mane mi bro prefer but okonyiso ni kore we dala yes
kora loji panoram sani ni Nairobi kendo tuengo Nairobi specifically ang'o gini mitimo Nairobi koro kwa kwano isinyisa ni mi ML igo comedy iwer sani endi koro wawach ni ang'o machulo ni ot Nairobi
gigi te
miel ni reka kochulo ni ng'ato ot
miel
samoro ng'ato nyalo penyore ni ng'at ni aneno ga gige ni kinda post status na to ere kaka ng'ani chulo ot gi
miel sama semiel sama semiel takete YouTube donge the they like gino te they watch go sami se view gino donga ntio tonglo momo se donjona donga chulo ot Aya, samana wer cha, kata go thum cha. Kase keto video no e YouTube, dong idhi biro tidhi neno. Dong at least asa yudo gimoro. Eh, sami kelo na bwana ni, ada ni los na lao. Dong ase tuengo ni. Dong ang nayud gimoro. Ya. Yeah.
Aloch, no winjo ne nitire gima, mana kapodwan mana kanyo kanyo, ange ni nitire chila riyo dek manjo timore ni chien kaja chande. Inyalo nyiso ja winjo mana janeno marimbo TV ni ango mano timore. Jesa mo ja winjo mana ruma ase doji. Ango mano timore ni chien kaja chande. Mondo janeno maro bende kamo nyalo mako ni. Omak ni kapodwa di mbele bisho.
Akasa ne gima no timore?
Chiki wajini kinyero kecholo itkabeti yu. Come back to you again.
No, pardon ya. Ano tama ko. Yeye ukasa kama na bill serious. Ano bill serious no. Ango mi oji ok ne ka waga ngama serious. Kata ka. Ka dong ayu akaga.
Akian yu waga seche mage.
Ah, dong ayu akaga.
Yu akteja yu.
Isena no videos manga ka
iwak. Iyu wak
mo. Mago da ku ka we ni serious.
En mani kiji wak poru mo be miyonga machiero nyere. Yeri yu wak kanga ro nyere. Bisende na bisende biyende yu wak to kalmo na makonyi yu wak ro. Ta nyero. Koro kiji wak mo mo fugure. Yini yu wak yoke yu wak mara ngaro yu wak.
Okay. Mai gi mara
timore. Moro timore ni ni koro ni moro yodo ni yu wak. Ngato mo maki video ni yu wak alochi yu wak. Yari okoneke gino serious.
Okay, mane kaka ngima na en koro anakia ambe kamane kaka na yuda. Kamane kaka na yuda kuchie kata konyona. So gima no timore neno na Tuesday. Maandamano mokuongo mano timore mane yujenzio dhi nyaka parliament ni. So ingene ne nitiere jok mane loot ga supermarkets kuonde mpesa ang'o. Koro nido ka area no no chacho. Nido ka supermarkets almost around a beach masani podokti nyaka sani nokwal gik moko e gimoro mote so joka koro ne loot dukni gibiro to gi yecho duka to gidonjo koro ne gitunde building marwa ka gitunde building marwa to giyudo ma boys be kabine ne nitie koro chak bagi gi kite at least mondo oscare gi
yeah
ki gimuk duka kae mondo gitimango mondo gidonji Koro kama nono bedo, koro gikelo lweny. Koro dong joka bagi gikite, to gimbe gibajo gikite to gi. Nikech gidani gimuka gidonje gikao mwandu mana entire building.
Yes.
To nen building ma otungo nyaka gorofa mara beach. Koro gima ne duog timre, jawuoyi mana nie building koro wacho ne bwana jogi da muomowa. To giidho malo nyaka e fifth floor. Koro dong kuma gorofa rumo gocha. Koro giwacho ne bana koro wabau kite gi malo ka mondo waskea nyithindo gi kech mwandu wa gidhi lalgo koro gima noduogo timore marach ni ng'ato nokawo block apa ni 6 by 9 to lwaro piny to chwa omako wi achiel kuom ojende go ha moyecho mang'ano tho kanyo mang'ano notho atha kanyo straight away So ima koro jogi o geng, mwacho ni ebana, koro kato, koro umana, wameuwa. Tingia ngea wad maru wameuwa no kuhuwa kuga. Inakuwa ni mbaya. Koro kanya mane koro, koro gijecho building koro. Jok mana wadho nyaka maloka, be koro gin wanted. Ineno, gin wanted ma okinya lore building ni. Jok mane nitiere ei building ni te, imanyo bende kaka wuok nikech koro kiwuok, tigo itimae gimora mora ma in.
Yes.
So, kagisemuko dhot to gichako wango ground floor kanyo. Giwango gimoko mach, koro ng'eni kacha ne en kar lewni, wuoch, gik mang'eny, sana sana designs, emane itime building cha. Koro kane gibolo mach, to chako wango ground ka. Koro mach chako idha idha malo, to gichako gibolo kende second. Koro kamane kaka ne the whole building no wang. Temo rumo. Majok mane oko yudo thuolo mano uwok go. Kani jia beach, emano to kacha.
No to yi building
mane macho wango seriously. Yomoko ngato no wang ma uonge wiye, uonge tiendo yudu manakuwe. So mane gyo mano otimore mano omiyo. Anyalo wacho ni nola logi kandikechi. Ambe ne antiere, mane building mana atie. Mane antiere gi machines, gigi gama gitiche.
Okay, gige ni mane antiere ye kandi kinyalo pari, ipano gi watango.
Pano gi kange nikechi. At the end of the day, ipo hodo ni kachako bedo pain. Gikende gige ji weri kata gi koro machines maga to lewni kende mag ji mero ni yan kata arus madhi ariyo kacha mano semia pesa mamoko nase twango unego bene gibro war lewni ngene pod ne nitie mago no wang aya materials ma ji no kelo ma odwaro law mondo mo itwangne yani gik mang'eny ma aya materials ma maga ma bende yudo ni samoro nyaki nyiew materials makata kopo ni samoro plant ubiro tinyalo nyise ni ma ina ni mage gik matimang ma material at least matiyo go kidwaro koti idwaro suta midwaro Africa na ta koro imbe nyaki bede gi materials moki gichori godo at least so gik ma no wang kacha bana ging'eny
osebet gi pek maromo nade kod customer meki nyaka sani Bentie moko maelewa, kuzi ntie maante miya, ante miya, so.
Okay, mostly, okangene maybe, ane mage kawa kamano, but okangene, nikechi. And so far nyaka sani. Okanyal wacho ni ntire client na mora mora, mosa go na simu, ona negative way. Nikechi, endgame anagineno, mo lande nyake TV, mo bedi TV, okay, nigi masa morine minyi so ngato. Ineno. Mabende ya wachi ni koro dine nan achiel kum jok mane maybe otoy building cha. Donde unge nga mane koro ginyalo kuwa gimoro sana.
Yeah.
So iwacha wachane magi accident, but at the end of the day, kawa seduogo mwa wabedo kendo maber. Don koro pod giduoga duoga to, pod wati matima business. Koro wangi yangiani, nganena gige mano kethreka, nanya loro mokama. Koro wanyalo timo kama mondo watimni kama. Ntie jok mabende wacha ni bana wacha tu wachi kai tu. Yeah, but
unge. Nyaka negini time, ngeni ngama inalowa chini yeah. MC mungerei Kenya kai. Jio, inye wacho ni jomagi mo si chungko di mo tegno kata internationali sayo do trillion adi kusama no wanya di mai. Sayo, sayo, jia di jomagi mo si chungko di. Minye alo wacho ni ato gini nyaka ne timre. Anyalo wacho ni koro sani ndia chopo kama anyalo dhi nyiwe machine mora chial ntie support mama sayo nikechi ntie retail mana osebedo mana osebama bende nye wang screen kanyo endo janeno marwa neno nyalo polo bigi moro jomagi mose chungko di kanyo
so far na waloso gibilunga ni esos na mama team mwadhi bedo godo kamori lungo ni egeza egeza and club entire kamilongo ni omoja mudhi bedo tarika paga uchiel dueni mudhi bedo Tuesday kuro kanyo at least ema kuro friends usiepetegi fans and everybody gijo tumbe musiepe gajo joma gimo chigote wabro bedo kanyo chiel kuro kanyo ma at least angene gima mama ngato negodo wabro yudo kanyo dwe chiel then koka wanyo machiyo mondo waduo wacho
alwach mao kwa di post onge gimisa yude tail mato kwa di keto
tail so far
wacha ma patu nadhi gulo you see kayo adimisa yude tail
podi
alwach
tail kanyisi
alwach ano wuna oro gimoro ti wacho ni podi
kanyisi ama nyisi kwa wacho ni podi it's very simple kanyisi gimani ya tail boy da kato imbe dhineo ni mano podi
podi
Oh.
Kech, ina no? Chel kasha, I cannot watch it. Wawaya weyaba, wawaya.
Oh my God. How inji?
Nikech, gimangene, till dityo Chakra Tuesday.
Chakra Tuesday.
Mane mangene koro, nikech mani uduching. Yane bende, gimatimrega, ne wanonage. Anya lo nyisigi moroka uono. Iseneno kata kayudo ka, kata mana chandwok moro makata marlielo timore. Tineno makende kone, uduchingi kentarik apaga uchiel.
Yes.
Tibiru nebu anajibiru beda beda kama na tarika chia la reyo, ungega mauru, koki kagika tarika paga beach. Koki winyo kanga tukundi, wana gichacha nanan king. Wana karawabagi moro, kuka jireyo re, koro mane kaka wanga
wala. Last hour, yes. Jiringoke rush hour.
Yeah.
Janano maruma rembo TV, inya loketo na loji panora ni mora mora, minya lo yuda etail mantire kanyone. Ndo kato bedi manasili mpra beach, inya lo dhinyo gimaoro. Odhinyo kataki fungu marnanga. Obedi inya lo golo alofu, inya golo. Mora mora minya loketo, inya lo support ga loji. Jipanora. Aloj, manakara nini kanyo, expectation mari chalo nade. Nikech, okay, kapo kachopi expectation mari. Jiadi mane in godo mane konyore kuom kaka in duka manowa
nan gi jiadik
mindiko
apart from mano gembe gen gi joge gi ma nikech dong gen gi nyithindo gi family
gi dhako
so meaning ni jiadik gi ka ng'ata achiel ne nigi family ne moting'o nyithindo ariyo gi dhako ka ng'o moro bende ni kamano so yudo ni bana gima notimore ni badhe en gima yudo ka odwoko ji mang'eny piny.
Yes.
Eh, ok kata ni an kende but odwoko ji mang'eny sana piny.
Yes.
Yes.
Okay, koro nyaka sani nitiere jok mabe koro chiem nikech duka manowang' do.
Yes.
Okay, expectation mari chalo nade sani? Igombo ka sani kopo ni yudo ni nitidhi chako gi kanyo nikech ngeni remember kore kidhi donjo kede duka machielo. Donk. Kore kidhi manyo kendo shop kende dhi timo kiang'o. Kwandi ringo nang'o?
Kwan koro
wawachi ni koro rabino timi nyoro koro yudo pesa idwa timo chako na
luwore ni pesa di mayudo
emu miya penji niya idwa pesa ni target mari en pesa di nikech nyune ube ni ngeyo namba wari machine mari gikyo desu target mari
ira ndogi matimre ma kamo kinyal kete expectation nikech at the end of the day wanyisi gimoro ini timo production dong sanika ngato mi kamera kende yonge boom yonge lights, yonge laptop. Koro matene ya, matene kopo ni yodo nini, kamera chiel. Meaning ni mane midicha kutiyogo, tu imanyo mudongo mundo biyo join ma. Dong mana diye. So kanyo ngega gimoro ni expectation, gimo uwok no. gimo uwok na michako go. Yeah.
Unge wacha luch, dakane kendo machilo manyalo wacho, manako po nini wacho maro minyalo nyisu wa mugi kakor watieko program maro maro mane ok ingeyo. Manako watieko, ang'o minyalo nyisu wa mugi kakor watieko program maro maro mane ok ingeyo.
Mwako ngo agoero kamano hako mbedo kodi, Jorembo TV thuolo mumea odiche makawono. Gima ngeyo, manako dani mondo mi at least anyiso ganda, ni mawak ginge kuoma, anja dolo maduong.
Okay.
Anja dolo maduong. Kendo
Aloch ngani dolo pogore dola.
Eh?
Dola.
Osiepa. Anja dolo maduong. Mabende kamena nane. Anya kage mech matin. Mar neno weche ma ng'ato mopondo kuom ng'ato. Inano. Mano an godo. Kata mana in kama jopiny luonge ni koro. Anya lokori mane
gimo profesai.
Mane gimoro mantie ngima ni kaka sani.
Okay, profesai jetich nyasaye. Kora.
Ha?
Kora. Kora loj. Wanyi mshayi du mijo nebi.
Mano po kudo bedo kamano.
Ha, kora.
Bala nyaka luongo polo. Polo ni tira ki luongo. Kose luongo polo. Kata seche gwa ana onga. Ani jetich.
Ha, loj. Jerega hengu wa mini. Miwa example. Ha? Mar koro ni. Kata mich main gono.
Mech mano.
Para
miye yo mano.
Miya sample, example.
Ami sample nga. Donge manyisi, neno kakasane. Kida ni mundo mi, at least, akori ni katalem ni, takuonga girene. Ake teru chunya. Kasi teru chunya.
Kwa wami wangwa kwa teru chunya.
Kasi teru chunya. Tukuka, ikilo na jamalaika, kilo na gik manego. Ok, nyalubana ukoro kinyakura wacha wacha.
Kwa wateru chunya.
Eh?
Aonge araka water chunyo.
Un gi nga kosan
mati. Oh, etero chunyo.
Igeri dai. Then ngeni ina no joma raika be ok beda ambush kaki nane do itera garaka ne.
Ngo jin go in polo rino mano ken polo mange.
Mane polo koro gi mara reyo. Anagona onagero kamano joluo kamora mara magintie gima naduga fonyo sane ni sani kero duga doni bana joluo oerre sana molo chien kocha inano makata bir mayena kwa koro marine wagere agera embo brotundo kamoro ma at least nobedie maduong machop kuma moko minyal wachi ni kaka macha embi nyaluongi achiel kuom mago. Koro apane mane gimomiyo koro amor sana kod joluo sani nikech sani waonge gi mentality moro machoncha.
Yes.
Bemo mineno kata jothum chon niwacho ni kia jothum kia negore and all that. Sani kata mana rambe ma wadhi timo no en mana jothum ma organize. Ineno. So amor gi gima sani timore e pinywa mag luo. Koro kapar ka antiere gi mang'eny manyalo wachana gunu mana erokamano.
Erokamano ahinya loche duoko ni erokamano maduong' ahinya kuom biro e Rembwa TV. And erokamano ahinya kuom chung' kodwa motegno kendo bet kodwa. Alochi ni ama nang'eyo chakre chon. En mana ni ran ni no to dokange maber. In ng'ama nang'eyo. Mano number one fan mari mosebedo kodgi. Omiyo Rembwa TV kata jo sama udhi Nairobi ni nyiso jogo ni wan ka indi kod Rembwa TV. Inyalo biro wagero gini kamoro achiel to wadhi mbele.
Actually ada ni ket Rembwa TV ni obed malo nikech kata programs manene ano watimo ka sani ji nitie mana online ka
online yes to watimo
ne antie bende gik ma ji timo mang'eny gi nyalo kela kela to koro itimo gi atima ka yes koro kimaki kendo
wamake kamora chia ero kama na nyalo ji panora jalo maro mar Rembwa TV mana kama no endo ka koro watie kolunga ni kachucho kachucho ne wan ka endi koda loji panora ndi ching makawuono ma bende odoko ni nyasero kamano to kapok atieko kata kapok aketo mar mondo mi walor program makawuono dakwai janeno mar Rembwa TV ni kamora mora ma intiere support ya lochi dori nango donge mana saji panora kamora mora social media Facebook YouTube TikTok Instagram to kietio ga be get Instagram kietio ge Twitter kietio ge TikTok sa aloji panoran kamora mori nyalo follow nya subscribe maendi en duondo gana onagi maendi ni girwa kamora mora maendi endi maendi e kama wantie to mai kaka watime te kaka uboga time pile ka pile mana e Rembwa TV oriti masani nyisai mundu with now.